Kwiveki yethu yesibili sidlala omnye umdlalo sokuqhelileyo u-1-2-3 veza. Kodwa ke kule iveki baqaphela ukuba nguphi onento ezininzi kwaye zininzi kangakanani na.